Alofa, toko ingoa ko Lainele Kasa Steven, mai konei te whono I Henderson. My name is Lainele Kasa Steven from the whono Health and Social Service in Henderson. Ko whakatalo whātu ki koutou katoa tino tūvalu. O nā lā ko te vaiaso tēnei, ko te vaiaso te ngana tūvalu. E pēlā loa mo te munatuku o te tausanga tēnei, whakatili te kilonga fōu. Navigating the new environment. Whakamalo Singapore mai a tātou ke sasale whakatas tātou, kai ko te atua, ke tautai nei a tō sasalenga I te kilonga fōu mō se lumanai manuia. To all of the Tuvalu in Aotea, now we have come to the end of the Tuvalu Language Week. As the theme says this year, navigating the changing environment. We can all stand together and walk together for this new environment we are in now. Let God be the lead navigator for the changing environment. Thank you.